Amuru imana mushobora byose abane namwe mwese ahose muherereye mwashimye kubana natwe muri kino kiganiro ubwacu tukaba tubahaye ikaze. Ni kiganiro ikiyago cina mashinga mateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro bya nyiniteka umukuru inama mashinga mateka. Inama mashinga mateka ibandanya imirimo yayo mu isasa risanzwe rya ndamukiza umwaka w'2024 haba mu kwiga no gutora amategeko meza yorohereza abene gihugu no kugenzura uko ibikorwa bya leta birangurwa. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku bikorwa byaranguwe n'abanyakuba bashinga mateka aho basanze abene gihugu ku kivi mu ntara zagutse za Buhumuza na Burunga cyane cyane abimuyinga nabo muri komine ya Rumonge kugira ngo babashigikire mu bikorwa by'iterambere. Turababwira kandi ibikorwa nkarisha bwenge byatunganirijwe banyakuba bashinga mateka n'abakenguza amateka kubijanye n'umugambi wa leta wo gukoresha uburyo hisunzwe imigambi iba yategekanijwe. Imbere yo gusozera turagaruka ku rukino rwa kivukanyi umupira w'amaboko basketball rwahuje imigwi yo mu nama nshinga mateka n'abakozi bishira hamwe Sokabu. Nkaba rero nsubiye kubaha ikaze.
Ibikorwa n'umushinge w'iterambere irama, ibikorwa ni wo mushinge w'uguhindura Burundi mwagaga. Ingo dufatane mu nda, ingo tugire urukundo, dukore twivuye inyuma, duteze imbere Burundi, dukore twivuye inyuma, igihugu giteze imbere na bene cyo.
Burundi ga nyaburunga, igihugu cyiza nkunda. Tendo kukorera nita, nge nita njiri itama. Mama garida wawe wose, kukundi miko kwa vitera mbele. Davi ute kundi uzo tezu imbele miko kwa inara zo.
Aho ni kumusozi wa Kinyota, uri muri komine n'intara ya Muyinga. Aho abene gihugu bari bazindukiye mu bikorwa by'iterambere rusange bijanye no kuzibira ibinogo mu ibarabara ryari ryarononekaye kubera amazi y'imvura cyane cyane mu gace ka Gasenyi ni mu gisagara cya Muyinga. Ni bikorwa kandi byari byitabwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka Sabine Ntakarutimana asanzwe ari n'imvukira y'iyo ntara hari ku wa 18 Rusama umwaka w'2024. Abanyamuyinga rero biragaragara ko batahuye kare akamaro k'ibikorwa by'iterambere rusangi kuko bavyitabira batagonanwa kandi bakabikorana n'ishaka ritagabanije. Ikimenyamenya kibonekera ku nyubakwa iteye igomwe baheruka kwiyubakira indongozi zitandukanye zizoranguriramwo imirimo ku rwego rw'intara. Inyuma y'ibyo bikorwa by'iterambere rusangi umushinga mateka Sabine Ntakarutimana yarashimiye abo bene gihugu ko bashira ingufu hamwe kandi bafise ihangiro ryo guterera imbere rimwe atawusigaye inyuma. Niko kubatera kamo kubandanya gutyo mbere banarushirize kugira ngo ntihagire uwigira sindabibazwa niyo nyubakwa nshasha binjiye izokwama isukuye.
Twumve ko ibikorwa rusangi biraba umwene gihugu wese mu butandukane bwacu kuko ntaterambere rishoboka atari twebwe dusohoye amaboko tukikorera ibyo dushobora byose. Iri barabara muhejeje gushyiramo ikariyeri handi hato n'abagumye bajyamye baraza kuricamo, baraza kuricishamo imodoka, bararicishamo tukinga, bararicishamo amapikipiki. Aricho gituma na jewe nifadikanije n'indongozi zanyu ngo ntera kama abanyamuyinga, ntera kamo abanyakinyota kugira ngo iyo babahamagariye ibikorwa rusangi nihagire n'umwe abyikuramo, nihagire n'umwe yumva ko bitamuraba. Twama tubivuga iyo mu bikorwa rusangi twubatse ishuri abana bagigamwo n'abana bava mu miryango yose mu butandukane bwacu. Iyo hubatswe ivuriro abagivuzamwo nuko nyene arico gituma tamwene gihugu yo kwigira sindabibazwa. Aka kamo rero turashima ko indongozi zamazire ko ziragatera kandi turibaza kwa guhinduka nyakubahwa buramatari ya saba bizohera ngaho kugira ngo ntihagire uwigira sindabibazwa cyane cyane mu bikorwa by'iterambere. Ariko kandi bubahwa muri ngaha bene gihugu muri ngaha nagira nshime cyane nongera nsubira kubakeza iteka mwaraye mwiteye kuri ibi biro by'intara byiza cyane kirya cirole cy'intara ya Muyinga mwaraye mwinjiye mbere tugategwa iteka na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye. Abari bahari mwarumvise ko nawe yashimye. Iyo umubyeyi yashimye rero abateye intega abana kugira bace basimbiza iruhande y'icyo baba bakoze bakora ikindi. Nyakubahwa buramatari n'abo mufatikanije kurongora ino ntara nziza, iruhande y'uko bakenze no basaba ko mwoheza mukabungabunga irya nyubako, kuko murabizi nk'uko twari duhejeje kubyumva hari igihe inyubako yinjika imeze neza ariko inyuma y'ukwezi ugasanga nta suku riharangwa, ugasanga yirabuye. Ese mwokora ibishoboka byose kugira ngo irya nyubako izogume yera kujya abazoyigendera bazosange ryateka nk'uko mwayise, bazosange ryateka nyine. Murayibungabunga rero kuko na kare yavuye mu maboko yanyu, yavuye mu bubangutsi bwanyu, yavuye mu maboko y'abanyamuyinga, ava mu maboko y'abagenzi ba Muyinga. Turizera rero ko izoguma yera de nka kujya twayibonyeje. Rero turasubiriye kubakeza.
Kubijanye n'ibikorwa byaranguwe kuri uwo munsi, icegera cambere cy'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yahanuye abanyamuyinga gukora uko bishoboka kose kugira ngo isuku ribe ariryo ribaranga, maze uwo wese yo kumva ako karoro keza kabaturutse ko aze yamana inyota n'icyifuzo byo kuhashika.
Reka ngaruke kuri ibi bikorwa mwapanze uno munsi. Mwatubwiye ko mwahereye ku bikorwa by'isuku n'isukura, kikaba novuga ari nk'icivugo ubu kiri mu ndongozi guhera ku ndongozi nkuru z'igihugu. Mwarumvise nyine icyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko yatanguje kampanye zero deshe, hajya no kugira ngo umwenegihugu ahari wese abungabunge ibidukikije mu gukura ubu bucafu bwose, cyane cyane izo plastiki tuzi ko zonona ibidukikije. Ariko kandi muri iryo suku ntitwibagire guhera ku mibiri yacu. Yabivuze nyakubahwa buramatari, birabishe umuntu aja gusaba ijambo akagenda yambaye agahuzu katameshe. Kandi Imana yaratugiriye neza muri kino gihugu cacu atangorane z'amazi dufise. Muhava muvuga mutagasabune, oya, kuko twumvise ko hari abantu amacupa cumi ku munsi. Uwahoranwa amacupa cumi canke atanu rimwe arihebera gasabune kugira ngo tugire isuku ku mubiri, tugire isuku aho tubaye. Ntihagire urugo rubura akazu ka sugumwe, ntihagire urugo rubura nyabarega ngaha mwebwe muri mu muji, ntihagire urugo umuntu yojamo agasanga ubucafu busanzaye hirya no hino. Kuko na kale murazi ko mu ndwara zibangamiye Abarundi harimo cyane cyane indwara ziva ku isuku rike. Murumva ko isuku rero mwebwe muri ngaha ndetse n'abatari ngaha batwumva, isuku uretse ko rituma umuntu amera neza rigatuma ingenzi zigendera igihugu zihahurumbira, ariko kandi rirafasha kurwanya indwara kugira ngo abenegihugu bagumane amagara meza. Aha rero turabateye intege dusaba kakamo mwatewe na nyakubahwa buramatari ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi Imuyinga hoba hasayangana, by'ukuri twozosanga hasayangana kandi atanu umwe avuyemo, umwe wese yumve kwako kamo kamuraba.
Umushingamateka Sabine Ntakarutimana yaragize icyahanura abanyamuyinga no kubijanye no kwiteza imbere, aho yabahamagariye kubungabunga umwimbu baronse mu gihe cy'impenshi bongere bijukire kuvomera imirima mu gihe cy'ici.
Abasohoye isuka ku mpenshi uno munsi bagira batangure gusarura. Tubinginge ngo ivyo bagiye gusarura ntibazoheze ngo babimarire ku isoko. Murabizi iyo umuntu yasaruye arashira iruhande ibifasha umuryango, agashira iruhande ibyo azogurisha kugira aheze yikenure mu byo adafise, mugabo akiyumvira no kubikira akazoza. Kuko murabona muri ibi vyihindagurika ry'ibihe kwa tawumenyejo ingene hameze alicho gituma nkuko twavyumvise jo kandi tudasiba kuvyumva mu ijambo ry'indongozi nkuru z'igihugu ubu mwoca mutangura kwizuba ryatse uturima two mu gikoni hano ni mu muti mutera utuboga mutera ututomati muze muratuvomera gutyo ejo bizosahirize umujyano bisahiriza abana bacu mu kuronka utwo bafungura twiza kugira ngo bagire amagara meza ariko kandi n'abashobora kurima ku mitumba bashobora kuvomera ubu nico gihe abashobora isuka mu mwonga nico gihe kwizuba ryatse tumenye kuguma twebwe nyene twironderera ibiduteza imbere gutyo niho tutazosubira gutega mashi amakungu ahubwo turondere twebwe ivyo twohereza amakungu kugira ngo ya mahera mva amakungu tuyaronke ngaha mu gihugu cacu ariko bivuye mu maboko yacu sivyo gayeni ivyo rero byose biva muri kwa guhinduka kuko kera twakuze twumva ko muci araho kwinwera utuyoga araho gufungura hanyuma umuntu akijyamira oya twumve ko atagihe cyo guta turi kumwe ngaha n'abanonoso y'ivyindimo barabizi tumenye ko atagihe cyo guta
icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka yahamagariye abene gihugu b'imuyinga kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano byo nkingi y'iterambere kuko ari karahara mu ruganda ntibacure basabwa kwama barikanuye rero kandi badoma urutoke kuri uwo wese yogaragara kuza agamije kubononera
nkundire ngaruke ndabibutse ikintu kijanye n'umutekano kubungabunga amahoro n'umutekano turazi ko mwabyumvise ku maradiyo mu gisagara cha Bujumbura hari habashaka kudusubiza inyuma aho abenegihugu baba bipfiriye ku mirimo ubundi akaza akabatera amagrenade barindiriye amabus bijya nimba vyabaye Bujumbura abanyamuyinga na mwebwe muri kanure nta wuzi no ngaha ko batobibundira kujya tumverera amahoro n'umutekano kumwe wese abigira ivyiwe ukaba ahura ubonye umuntu novuga wo kwikeka egera abajeje umutekano egera abajeje intwaro bamubaze neza ikimugenza nibasanga ruza guhunga abanyamahoro n'umutekano amategeka kole ariko dukingira bene gihugu dukingira abana bacu twama tubivuga twebwe turiko turakura twarabonye igihe igihugu cyacu kitari gifise amahoro n'umutekano kw'abantu batashobora gukorera hamwe nk'ubu ariko ubu kubera ayo mahoro n'umutekano dufise murabona ko tuja hamwe tugasangira ikivi tukayaga nk'abavukana tukayaga nk'abavukantara kandi murabona ko bihimbaye mu butandukane bwacu ndabinginge rero mpereye ku ndongozi ngo zanyabune zikomeza akazi kugira ngo amahoro n'umutekano aha mu kinyota tuyabumbatire muri komine Muyinga tuyabumbatire mu ntara ya Muyinga tuyabumbatire ariko kandi mu gihugu cacu c'u Burundi tuyabumbatire sivyo kaye ngira murakurikira ibihugu biri mu ntambara ingene abana n'abakenyezi bagowe murakurikira ingene abatama n'abatamakazi bagowe batagira ico barya ntitwisubize rero muri ako kaga ntihagira abaduhenda ngo badusubize inyuma
mu gihe turiko turegereza kwinjira mu gihe cy'amatora ategekanijwe mu gihugu mu mwaka wa 2025 icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka yahamagariye abakenyezi b'imuyinga kuzokwerekana ko bashoboye baje mu bitoza kandi bahiganwe mu nzego zose atakwitinya maze ibyo barekurirwa nibwirizwa shingiro babishikeko
karira abakenyezi kwijukira ibikogwa ariko kandi bitegurire cyane kwitoza muri aya matora agiye kuza murabizi ko twimirije amatora y'abashinga amateka amatora y'abakenguza amateka amatora y'abajenama ba komine amatora y'abakonseye b'imitumba inama z'imitumba aho guhera ku mitumba kuduka abakenyezi ntimubureme na mvuze nti iyo mvuga ijambo nkiri mbanza gusaba imbabazi kuko mvuze ukusuko uvuga ko mbujije abagabo canke abashinga ntahe kwitoza mugabo nuko tuzi ko abakenyezi tukiri bake kandi bwirizwa shingiro ry'u Burundi riduha n'imiburi bice 30 ibyo bice 30 rero ntituzobisaba tutitoje twitoze ntituzobisabe ahubwo tubijemwe ari uko twatowe sivyo ngo abakenyezi muri ngaha mugende mushikire n'abatashoboye kuza ngaha bumve ko bategerezwa kwitoza gutyo bwa burenganzira ibwirizwa shingiro riduha nk'abarundi kazi natwe tuze twerekane ko tubikwiye ntituryame ngo bizoheza byizane ntivyizana kuko igihugu kiragwanirwa jewe nibaza ko nohereza ngaha kuko n'amasaha ariko aragenda mpeze nsubira kubashimira cyane natanguye nshima mpeze nshima kuko ibikorwa nk'ibi uretse ko dukora ibikorwa biboneka ariko gushira ahantu abantu hamwe bagasubira bakiyagira nabyo bikomeza ikibano
mukuru w'igihugu cyacu ni watwereka karorero kubaka amashuhe n'urusange rwa demokarasi amaguriro nayo atwese abarundi n'urusange rwa demokarasi
aho naho ni mu manuko bw'igihugu neza na neza ku mutumba wa mwange uri muri zone kizuka muri komine n'intara ya Rumonge abe n'igihugu bari kumwe n'indongozi mu bisata bitandukanye bari bazindukiye mu bikorwa by'iterambere rusangi bijanye no kwegereza amatafari ariko harubakwa inzu y'iyakiriro ry'ababyeyi bibaruka ku ivuriro ryo mu mwange muri ako gatondo umushinga mateka Abel Gashatsi icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga mateka yari yahishikiye asanga abanyarumonge bari kukivi na kuyakabarenze kugira ngo abatere intege muri ibyo bikorwa by'iteka bibaganisha ku iterambere atawerisiga inyuma hari kwa 18 rusama uwo mwaka ibikorwa birangiye icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga mateka yarashimye cyane ko abanyarumonge bafise akabirya aho iruhande y'ukuvyitaba ari benshi babizindukira ritaratamanzura kuko ngo nakare akazi nakakare
tukaba tubakeje ingene tubasanze muri bukije kandi tukaba tunabakeje ingene mu ntara ya Rumonge cyane cyane ngaha muri zone ya Kizuka muri komine ya Rumonge ingene ibikorwa rusange twari tuzi ko bitangura saa 2 mwebwe mu bitangura saa 12 yo mu gitondo mwikomera amashimwe
ikindi ashima nuko abanyarumonge bakorera hamwe mu kurangura ibikorwa bibateza imbere batarabye imigambwe n'imitumba bakomokamwo mbere ko n'iryo vuriro rizokwitugwa na bose atawimiriwe
twaje ngaha mu Rumonge kugira twifatanye namwe muri bino bikogwa z'iterambere rusange aho tubasanze ku kivi mwebwe nyene n'amaboko yanyu muri ko mwiyubakira iri vuriro ibi bitwereka ko mwitabiriye akamo k'indongozi z'igihugu iri vuriro muri ko muriyubakira niryo soko y'amagara meza y'abanyakizuka ndetse n'abanyarumonge iri vuriro muri ko muriyubakira nivuriro ry'abarundi bose nivuriro ry'ingenzi urashobora gushikaho hepfo ukumva umusonga ugakatira kuri ino vuriro maze abaganga bakakuvura ugaronka gahenga nico gituma tubashimiye ko mwitabye ibi bikogwa mutarabanye amoko mutarabanye amadini mutarabanye imigambwe mukomokamwo kuko iri vuriro ibi bikorwa muri ko murakora bavyita ibikorwa by'iterambere rusange ni ibikorwa bitavangura ntihakagira rero umunyarumonge yo kwigira sindabibazwa mu gihe haba hari ko hubakwa izi nyubakwa rusange ntihakagira umwene gihugu yo kwigira akagara maruganda ngo bijya bikorwa by'iterambere rusange ngo bijya byo kubaka amavuriro bijya byo kubaka amabarabara bijya byo kubaka ibiraro bijya byo gusibura imiserege ngo ntibindaba ngo biraba bajya bari mu butegetsi ngo biraba bajya raporona ngo biraba bajya banaka imigambwe yose itegereza kuja hamwe kugira ngo duteze imbere cyo gucacu Burundi
yaribukije abanyarumonge kwa mahoro n'umutekano ari byo soko ry'iterambere kuko bibuze atacorangurwa abasaba kudakubita urugohe bakore bagavye kandi bima amatwi abatesha umwanya hame n'ibasamaza mu mpande zose ahubwo bakenyerera urugamba rwo guhangana n'ubukene
umutekano ni karahara mu ruganda ntibacure twarabibonye muri kahise twarataye umwanya twarasubiye inyuma nk'ibirenge kubera kwanjanzwa kubungabunga amahoro n'umutekano harabaye inyigisho mbi harabaye abaduta mu rudubi maze abavukana barasubira namwo bapfa ibintazi ibintu atana kimwe bizotushikanako davuye kuki byavuye kubagogi bazingami ku Burundi byavuye ku bakoroni batuzana mu inyigisho mbi z'amoko batuzana mu inyigisho mbi z'imiryango n'amadini n'ibindi uno musi aho tugeze banyarumonge enda niduhangwe no kwiteza imbere nuduhangwe no kwiteza imbere mu bikorwa ejo tuzoba tugiye matora y'ibihumbi 2025 dusigaje umwaka umwe utarenga ntakagira umunyapolitike n'umwe aza kubacamwa imigwi ntakagira abaza kubigisha ibi na biriya uno munsi muratekanye turi kumwe ariko ejo uzokumva bagenda baca mu kinyegero ngo banaka nibo babi baguteshe umwanya umwanya wari kuba uriteza imbere widandariza butike ubagara ikibazo cyawe wihorora igitungwa cyawe murababwira muti twebwe amatora tutayamenyereye tumaze imyaka myinshi tujya mu matora inyuma y'amatora ubuzima burabandanye aha rero mu rumonge mugerageze mube inderetsi z'igihugu cyane cyane murabona ko muri ku mupaka
umushinga mateka Abel Gashatsi yahanuye abanyarumonge kumwe wese yogira imbono mu muryango ikintu cyose kigategurwa ku rutonde afise intambwe agamije gushika ko mu iterambere batibagiye amakori n'amatagisi bayatange badahiga imanze kuko ari byo bituma ibikorwa by'igihugu bigenda neza muri rusangi icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshinga mateka yahamagariye abanyarumonge guteza imbere ikigazi narirya amavuta canka amamesa ava muri icyo kigazi ahurumbirwa cyane muri aka karere maze ibyo bikaba byotuma Uburundi buronka ifaranga mva makungu ry'agaciro hatibagiwe rero na bya bindi bitegwa njabuka amazi nk'ikawa n'icyayi n'amavoka ya ruhere ngo asanzwe akunzwe cyane mu bihugu bya Buraya abajejwe ibisata bitandukanye mu ntara yabahamagariye kwitwararika ibyo bajejwe kurangurira abene gihugu nkuko bibereye indongozi nziza mvyeyi abene gihugu nabo bagasabwa kubaha abaganza kandi bakama bitwararika kubagamburukira mu bijanye n'inyigisho nkarisha bwenge ku magenekerezo ya 13 na 14 rusama uwo mwaka banya kuba bashinga amateka n'abakenguza amateka baritabiriye uruganda rw'inyigisho zishimikiye ku ndinganizo nshasha yo gukoresha amafaranga ya leta hisunzwe imigambi irangurwa ivyo bita budget programme mu rurimi rw'igifaransa ubwo uruganda rwabereye ku hotel Kiriri Garden muri meri ya Bujumbura guguruwe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka Denise Ndadaye abandi barimwo nabarangurira imirimo yabo muri sentari jejwe kubahiriza amatungo ya leta hamwe nabo mu bushiranganje mu byo bujejwe harimwo ikigega ca leta n'ubutunzi ari nabo bari batunganije ugo rugamda nkuko byashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'amaho ujejwe ubutunzi mu namashinga mateka umushinga mateka Nestor Ntantuye ivyo vyigwa bizotuma abanya kuba bashinga mateka n'abakenguza amateka bari mu migwi y'amaho ijejwe iby'ubutunzi muri izo nzego kwa zibiri bashobora gukurikirana neza ingene leta na cane cane ubushikiranganje bw'igihega ca leta buri ko buratunganya ibijanye n'iyo ndinganizo
njeje kugira icigwa cigwa kiraba uko bije iriko irategurwa muri wa mugambi wo kubandanya dutegura ubutunzi bw'igihugu na bije y'igihugu kugira ishobore kuzana umusaruro ku gihugu no ku bene gihugu. Twabonye rero aho leta igejeje gutegura niyo iyo bije itaradushikira ngaha itaradushikira mu nama nshingamateka na mpuzamateka. Turabona ko ibikorwa biriko birakorwa kandi biriko bikorwa neza, bikaboneka neza yuko umusaruro uri kurategurwa uzoba mwiza na cyane cyane mu nteguro. Biraboneka kandi yuko ubushikiranganje bujejwe ubutunzi buri ku kivi kandi bwakoze byinshi ugereranije no mu myaka iheze mu kubandanya cya gikorwa cyo gutegura ubutunzi bw'igihugu bushikira abene gihugu ndetse buza n'umusaruro muri bimwe bita mu Gifaransa abije programme cyane gestion axée sur les résultats et gestion des finances publiques avec la transparence budgétaire. Nakanyamuneza rero kuri umugwamaho mu byo ujejwe harimo ubutunzi bigiye kudufasha cyane bije niyashika bizotuma tuca tuyiga neza kandi dutahura ibyo bakoze bikadufata n'umwanya muto ndetse tukabona yuko uyu mwaka w'2024 ushira umwaka w'2025 uzobamo umusaruro munini. Turazi uko iyi ntego y'ibwirizwa iriko iritegurirwa neza kumera zokoreshwa mu mwaka.
Mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti hagati y'abashinga amateka n'abene gihugu babatoye ku munsi wa gatatu igenekezo rya 2022 rusama umwaka w'2024, umugwi w'urukino rw'umupira w'amaboko basketball wo mu nama ashinga amateka waratahukanye insinzi ku manota 42 kuri 38 mu rukino rwa kivandimwe rwaguhuje n'umugwi w'abakozi bo mu ishyirahamwe Sokabu. Mu ntango iyo migwi yose uko ari ibiri byaraboneka ko yose ishasha insinzi, ariko umugwi wa Sokabu ukagumana amanota menshi nubwo wari ufise abakinyi bahumuye ariko basatira ku rugero rwo hejuru ubona ko harimo n'ubuhinga. Mu nyuma abakinyi bo mu nama nshinga amateka bahavuye bakenyura ubona ko ibijanye n'imihinyanyuro batanabiyobewe maze bibyukiranya mu kanya isase, gutyo ibitsindo by'amanota y'urutavana ko bifata umurindo udasanzwe. Urukino rurangira umugwi n'amashinga amateka urusha amanota 4 uwa Sokabu insinzi ibitashe mu rwego ruserukira bene gihugu. Tubamenyeshe ko urukino rwari rwatewe iteka n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inamashinga amateka, umushinga amateka Abel Gashatsi akaba n'umwe mu bakinyi bo muri urwo rwego. Aha niho dusozereye ikiganiro twari twabateguriye. Ndashimiye byimva mutima mwebwe mwese mwagikurikiranye, shimire kandi bagenzanje umwe wese kucyo yaterereye mu nteguro yacyo. Naho mu kiganiro kizokurikira gire aho muba mwubahwe.